Hey.
Yeah.
red trunk, and then the bars were my hair was in the summertime.
Da 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 da
drinking with girls, back to where we're known. Drink all day, find all night. I ain't even have a thing of mine. I just had fire day, it's one day. It's got it. We got into the fan egg. It's fun. It's a giant thing. They do, man. Life, YouTube Live. Bye.